Madurai Sri T.N. Seshagopalan concludes the Okal recital with Tillana, written by himself only. In Chandrakams Ragam, set to Aditalam Tisragati. Karikramala Chivrika, Tillana, Chandrakams Ragam, Aditalam Tisragati. Sviya Rachana.
Da 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 da
On Ragam Channel, you have heard the vocal recital of Madurai Sri T.N. Seshagopalan. Accompaniments of Sri S. Jaganmohan Rao Violin, Sri N.S. Kalyanaraman Mridangam. This program is a contribution of All India Radio Vijayawada for Ragam 24/7 DTH. Ragam Channel lo meerintavarku Madurai Sri T.N. Seshagopalan gari gaanam vinnaru Vajasakaram, Sri S. Jaganmohan Rao Violin, Sri N.S. Kalyanaraman Mridangam. Nirantara Bharatiya Sangeeta Sravanti Ragam Channel lo prasaramaina ee karyakramam ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర సమర్పణ.